uBhekihonga wamancungumane embangweni wengoma. Ngubingelele, phongamukele, mbukele emakhaya kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi. Mbukele emakhaya ke sekwandile ngempela ukuthi abasafikayo emculweni wamaskandi abantu abaningi bababiza ngokuthi amavukane. Seziningi ngempela ke ikhalo bekhala ukuthi labo angathi sebethe uphakama noma asebethe uvela emehlweni abantu banakho ukuthi becaphune ingoma zabo egcineni mase bayaphika bethi labo baculi nalezo ngoma bazazi kuqonda namakhophozi sephinde kwenzeka ngempela la emculo wamaskandi njengoba umculo wamaskandi obiza ukuthi uzakhele uKhala uyayithulisa ngempela uthi ubelalele usigiya ngengoma ngempela ngesabatha uzimdola uthi kodwa uthuke woma ngempela uthe maselalela wezwa ngempela ukuthi ngesikhathi udlala ingoma yamancungumane noma ezechalaha eholo yena uBhekihonga ushilo ngempela ukuthi uzwe ingoma yakhe kwamxanga ngempela ukuthi kwenza kanjani leto lokuthi abantu asebedumile beyicaphunele engomeni zabo ushilo ngempela ukuthi lengoma yena yangena kuYouTube ngempela ngomhla ka 6 kuAugust uthe futhi bisene ama views ngempela alapha ku 16,000 sephelele ku 17,000 kodwa ingoma yakhe ithi zakhele abantu abakhohlwa kanti ke uBhekihonga lapha bebiza khona ukuthi abazichalaha noma mancungumane ingoma yakhe ingenile ngomhla ka 30 November 2019 ihloko sakhona ithi ngiyazenzela mayilalela lezi ingoma zicishe ezifana kodwa khona ko kwami ukuthi ngize ngigeqa amagula kanje nazi ingoma zezombili basephindwe yalalela ngempela lapha ekhala ngempela eyithulisa uzakhe lethi ingoma yakhe le uthe mayibuzwa ngempela yena uBhekihonga waphendula wathi cha akamazi nozakhele ngenzeka ukuthi ngempela kufana namakhompozi mbukele amakhaya ke sekukuwe ngempela ukuthi ngabe ngempela uludaba ulibona kanjani ngabe lezi ingoma ngempela ziyafana yini njengoba ngempela uzakhele ekhala kanje kwesimanzonzo izona indaba engithenga kuphathela zona isikhathi samanje ake hlangane futhi ngokuzayo thin next time siyabona
balandeli ba Maskandi sanibonani lo bengelelayo uzakhele kwamagubane enkandla esigodini sakwamagwazi odume ngengoma abantu abakhona okuyona ngoma le ephume kwi-album yami ephume ngomhla ka 9 August 2021 esihloko sithi ubuciko bakithi ingoma le kade ngidlala no-Navigator mpokacoca okay kunesenzo esingasangiphethe kahle la senye insizwa lana esiyithathe ibeat yami njengoba injalo ama-backing ami njengoba injalo washintsha nje lead nesihloko sengoma wafaka emshinini wathumela ingoma yakhe emsakazweni engithole nje ingcingo zabantu ukuthi ingoma yakhe iyadlala emsakazweni uma ngithi ngiyavula usikhaya ngengoma akuyona ingoma yami ledlalayo baliveza-ke abafowethu lolo daba lolo lapho baliveze khona ngafonelwa ngapha nangapha ngathukwa abalandeli bamaskandi bengithuka kuthiwa ngiyahlanya ngase ngizama nami enkundleni ukuthi ngiveze ufakazi bokuthi ingoma yami kodwa lokho still kube enhlamba sibuka nomoya ingoma yami yaphuma ngomhla ka 9 August eyakhe lo bafolo iphablishwe yona ngomhla ka bani ngomhla ka 30 November babembuza bambuzayo ukuthi kwaqondana icompose ingoma yami inama views awu 16,700 something kuYouTube kodwa abantu bayayiphika namhlanje bathi abayazi ingoma yakhe ishaya ngo-1,000 angazi nibani bani views le ngoma yami sishutshelwe ngisho nanomusic video nawo futhi uhamba ko-2,000 nibani bani music video owashuthwa nayo before even yena EKhipha bafowethu amalungelo ami aphuliwe kakhulu kubuhlungu inhliziyo yami ngoba manje sengumuntu ongathi uyahlanya ekhanda uyisilima ngenxa yesenzo senziwa bafowethu ngamabomu emva kwalokho uphendule ngokuthi wena uzothi kwaqondana icompose kulungile bafowethu okwenziwa kuthina akwenziwa kuqhubeke kwenziwa nathi siyoba nawo amandla ngelanga ukuthi siyimele ngoba njengoba manje sekengaqala ngiyakhuluma sekuthiwa hhayi usufuna ukukotela ufuna ukwenzani kulungile ayihlale kanjalo ngisebenzele ekhaya kithi noma abantu bebathize mina ngisebenzele ekhaya lami noma abantu bebathize Yes, it's a
Ngizwe VS DSD.